ndabaramukije bakunzi ba televiziyo isanganiro nongera kubaha ikaze muri ano makuru avugwa kuri uno wa gatanu nayo agizwe na zino ngingo nkuru nkuru zikurikira kugira basahirize ihinguriro fomi ubushikiranganji ubujejwe uburimyi busabwa guha impusha abadandaza bishoboye kwinjiza umwavu bikaba byashikirijwe kuri wa gatanu mu nama y'inshingamateka inyishu umushikiranganji ajejwe uburimyi akaba ari nawe yari umutumire muri iyo nama ni muri ano makuru ingingo yo kugurura umupaka wa Ruhwa uhana urubibe n'u Rwanda yakiriwe neza n'abanyagihugu wo muri ako karere naho biruko abo banyagihugu babona ko amafaranga 15,000 byo kwipimisha coronavirus kubagaruka yo kugwaho mwijanye n'agateka kazi na muntu naho mukazaha gukurikira ico ugwego rw'abashingomanza bakukira sentare inkuru isubiramo imanza ya Bujumbura ruvuga kwifungwa ry'umushingomanza Maître Sandra Ndayizeye idonido ryano makuru ni mumwanya kwa hikaze hemora no makuru ishirahamwe mpuzamakungu ONU rishikiriza ko rinezerejwe n'ibikorwa byo kugarukana amahoro abasirikare b'abarundi bariko barakora mu gihugu cha Congo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri wa kane mu masengesho yahuje abari mu gambo uri ku butegetsi CNDD-FDD umukuru w'igihugu yarashikirije kandi ko ishirahamwe rihurikiyemo ibihugu vya Buraya rigiye gukuraho ibihano byari byafatiwe bamwe bamwe mu bategetsi b'abarundi tumukurikira
rero ko twabonye urugendo twaciyemo tukabona aho tugeze amagerane za kamuze musore kuri ati bijya twaciyemo muri uko kwezi guheze mwarabonye kuko kwezi imana nayo ikiradutwengera ndabwire jene bashingira ntayo naratanga urugendo mperuka muri bo rwantangaje muri byose sinari bwabone ahantu ngenda nkabonana n'abategetsi batandukanye bo ku isi nkabura umwe ashobora gutora kanenge Yohana Rurundi n'ubwa mbere njyago naho naje n'abaniyotsa nkakatraza ko mutsanya abashaho duhurira nanaka nkaza numva kiyambwa ko positive jewe nariyumvira muribuka tugiye gutabara bikongo amajambo yavuga navuga ndigashika muri yoni bashaka babwira ibitambo bitanyaye nza numva mbwiye ngo votre présence en RDC est très positive ati kuva mushitseyo haciye hari mpore ituze nta kintu na kimwe casubiye kubayo ati biriko biba muri noro kivu ati se ndema votre problème ugahura mpura na iyo europeenne ati bimeze neza cyane n'ubu felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo nabyo bihanwe individuel ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byarageze gusiga hamwe ubona abantu bose bagutambe guhura n'abakwiza tunga ba amerika mwe mwari bwabone ngaho abakwiza tunga ba amerika ngahamagara inama jewe ninda n'indezo nguye mu burundi mu gihugu kitagazwe haba kuri google ngo giherereye hehe ngatumira inama abakwiza tunga ba amerika bakaza sari kuzo bose bakeneye kumviriza ingene bozana imitanga yabo mu Burundi aho rero umwe wese agacashaka kugenda asanzwe mubonana ngo shikahuga none ko twahejeje inama ko bagabo basaba imibonano ngo erega hari n'abashaka agafoto muri kumwe n'ibintu byantangaje cyane ukaraba ingene ingorane yari dutunguje y'igito kumbe agera amagerageza nta gitoro cyangitenge kajyana kajede imana yagize kajya kajede yagize imana na kandi yagize kugira ibyiyumviro bya benshi bimenyekane nani mace bumenyekane bumvikane ukuri twace tukumenya we twaronka ikitoro aho twese covid umunsi mukuru haracabarira uriza be ntacamenyekane ne numva iryo geragezwa rihuze igitoro kirabonetse agacaburira uwo mugesera n'indakizanye ninde hajya ibyiyumviro bya benshi byaciye bijya aho ndabyigaragaza iyo ako kajede katabara ninde ari kumenya akari mu mutima w'umuntu aya tena bije kuri aje ni kwakunda amazi imana yareka bakayabura kugira abaparangane bakararanganye ibari gacuruye tinda yazanye
gisata cintwaro ibereye ingendo yo kunyegeza igitoro ni ntambamye nako ituma ikena ryaco kitarangira umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomède Nzeyimana yibutsa kandi banye na mastation banka kugikura muri régie des eaux ko leta ifise ububasha bwo gufata amastasiyo yabo ikayuzuza ibitoro itanga ku banyagihugu yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cabereye mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa gatanu tumukurikire
icambere cyoco nuko abarundi twese dushima ko iryangingo nyine cyo bari umukuru w'igihugu yayifashe mu gihe vyaboneka yuko bigeze habi aho abantu bahawe amafaranga kugira ngo baze kurangura igitoro batakizanye hanyuma bikanavugwa yuko hariho abantu bariko bashaka guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ngira mwarabibonye ku munsi weje ngahanye wahije ejo ngahanye mu Kayanza umudanda zayafatanywe ibitari bike kandi byategerezwa gusahiriza abene gihugu no kuvuga rero ko kubona igitoro kitariko kiraboneka neza no kubera hakiriho ingendo abo bantu bariko barabikora batarabiheba ariko ico twabamenyesha nuko igitoro cazanywe na leta biciye mu ishyirahamwe régie des eaux kihari gikwiye abo mwavuze nabo basana babihevye murumva ko iyo atari ingendo nziza kuko niba biyemeje kuja mu rudanzo rw'igitoro mugabo akaba babihagaritse kandi aho kirangurirwa hatabuze murumva ko ari agahaze mutimega inyishu yoboneka gute inyishu ya mbere yo nokubandanya tugwanya abo bantu bashaka kuburizamwo ivyo leta y'u Burundi birikirakora no kuvuga nk'akarorero no baha ku munsi wejo nyene mwarumvise yuko nabo baje kunywesha igitoro kunywa igitoro ku mastation bujya iyo baravye basanga bakibaye kidakwiye ngo iyo umuntu aguze litiro 20 baharuye basanga harimwo 17 no kuvuga rero abo bantu biyemeje kudandaza igitoro mugaba gahagarika ngo no kubera yuko ngo cunguka makenya canke bitwaza ibicanke biriya leta irafise ububasha bwo gufata zijya station ikazishiramo igitoro hanyuma ikidandaza kugira ngo abarundi abene Burundi batunganirwe kuko nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko y'igihugu cy'u Burundi
amakuru twabateguriye arabandanya bamwe mu washinga amateka basaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi guha uburenganzira abadandaza babishoboye bakinjiza umwavu uvuye hanze y'igihugu kugira basahirize ihinguriro fomi ivyo babishikirije mu gihe iryo hinguriro rimaze gutanga ibice 58% vy'umwavu ukenewe mu gihe hageze igihe citera rya gatasi umushikiranganje ajejwe uburimyi yarumutumire mu nama nshingamateka kuri wa gatanu akaba yishuye ko ico kibazo kigiye kwigwa n'abahinga kugira barabe ico korohereza abarimyi inkuru tubaza Lydie Gahimbare
bimwe mu bibazo byashikirijwe n'abashingamateka harimo kumwavu w'ihinguriro fomi ari muke cyane akarorero batanga naho abanyagihugu barishe imifuka 6 y'umwavu ariko bagiye kutora bahabwa imifuka 2 gusa bagasaba ko abanyamitahe bohabwa uburenganzira bwo gukura umwavu hanze y'igihugu
umwavu uri kuratangwa ku mazone hariho ibice bimwe bimwe byananiranye yuko utangwa kuko abariko baragusaba ni benshi para por uhari umwavu ni muke nkuko nyine cyubaro yari yabikoze nko kwisuka hari ni murabe mufome mwugurura nkabagwiza tonga ashaka kuzana wundi mwavu bazane basayiza bene igihugu mukagumiza kuri fomi tuzoguma muri ibi bibazo
mu bintu nibaza yuko biriko birahandika pa no secteur nuko fomi bayihaye monopole bayiha monopole ko muri dafise na capacité de production ikwiriye par rapport à la demande iyi monopole ya fomi rero nosaba yuko buyumakase kugira ngo umwavu uboneke byukuri
kuri icyo kibazo mushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi Sanctus Niragira yishura ko abahinga bazokwiga uko byogenda kugira ngo boroherize abarimyi
ni cyo kwigwa ko abahinga bakatwigira makaraba ubu ububasha n'ubushobozi busanzwe buhari mu gihugu bakavuga bati ubu bushobozi turabye nibikenewe ati ho kenera ibi canke biriya kugira ngo twongereze canke tukaraba n'imigambi abasanzwe bariko barabikoramo ari migambi hari yo kubaka irindi hinguriro canke yindi migambi yose yoba iza gusahiriza ibintu byo kwiga ko kugira ngo turabe icyo korohereza umwenegihugu
ikindi kibazo cyashikirijwe n'abatowe n'abanyagihugu ningene abanyagihugu baguraho babika imbuto zabo kubera ko amazu y'ububiko ibyo bita amahangari ubisanga ku migwa mikuru y'amakomine canke y'intara aho naho abanyagihugu bakagira ingendo direzire mu kuja kubikisha imbuto zabo umushikiranganji w'uburimyi akaba yishyuye ko umushikiranganji babandanya umugambi wo kubaka ayo mahangari canke ububiko bw'imbuto
Urakoze mugenzi wacu Lidi Gahimbare kuri iyo nkuru mu gisata cy'ubutungane naho urwego rw'abashingwa manza bakukira sentare nkuru isubiramo imanza ya Bujumbura rumenyesha ko rwatangaje cyane nihagarikwa hamwe n'ijanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ry'umwe mu barugize Maître Sandra Ndayizeye mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu umunyamabanga ugo rwego yavuze ko habaye ihonyangwa ry'amategeko ajanye n'itohoza hamwe niburanishwa ry'imanza z'ivyaha tumukurikira
urwo rwego rw'abashingwa manza rwamana ntaryo rushigikiye ko amatohoza aba igihe cyose hari uwikekwa ko icaha kugira ukuri kuja habona ariko yamara rwaratangajwe cyane nihagarikwa y'uyo mushingwa manza hamwe n'ijanwa giwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kandi atigeze ahengeshanya gufasha ubutungane mu matohoza burimo urwo rwego nyene rukaba rumenyesha ko habaye ihonyangwa rikabije ry'amategeko ajanye n'itohozwa hamwe n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha kukaba nkako kuwa 27 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene mu gihe uyo mushingwa manza Sandra Ndayizeye atasho yinona yoba yikekwa ko canke akurikiranwa ko yakuwe iwe n'umutahe usanzwe muri rusangi urungikirwa avance kwitaba matohoza kandi ubutungano barondera mandanda mune bitaye ko uyo mushingwa manza ntiyigeze amenyeshwa ico asanzwe akurikiranwa ko muri ayo matohoza nkuko nabari ko baramunganira bashoboye kuvyibonera igihe rero rikaba ariho nyangwa cane y'ingingo z'ijana 38 cya gitabo c'amategeko agenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha hamwe n'ingingo y'icenda y'amasezerano mpuzamakungu mu vyerekeye politiki n'uburenganzira bw'abantu isanzwe itomora neza ko umuntu wese agifatwa abwirizwa guca amenyeshwa ico yagirizwa ushingwa manza Sandra Ndayizeye cyo kimwe n'abamwunganira mu vyerekeye amategeko ntibigeze bakubita ijisho umutahe umutuma ajana mu bihero rya Mpimba kandi bwari uburenganzira bwiwe ugwego rw'abashingwa manza ruramenyesha ko ingingo nyinshi ngendegwa ko mu bijanye no gutohoza ivyaha zarenzwe tukagaruka ku ngingo ya 40 y'ibwizwa shingiro itomora ko umuntu aguma afatwa nk'uwera gushika acira urubanza icaka mwagira ari nasho gituma ubwo rwego nyene rusavye rushimitse irekugwa ry'umushingwa manza Sandra Ndayizeye ataka ibanje gusabwa maze amatohoza abandanye nawe yidegemvya mu kurindira ikizo yavamwo
uko nari nababwiye mu ntango zano makuru bamwe mu banyagihugu begereye umupaka wa Ruhwa uhanurubibe n'igihugu cy'u Rwanda barashima ingingo yo kugurura uyu mupaka warumaze igihe wugaye abanyagihugu bavuga kandi ko naho buguruye uyu mupaka hariho ibikigoranye kuko abafise ibyangombwa bagarutse barihisha amafaranga 15,000,000 by'amarundi byo kwipimisha umugera wa coronavirus mu gihe mu bindi bihugu ataco basabwa kurikire Jean Pierre Niyongabo umwe mu baba muri ako karere
twabakiye neza cyane rwose twasanze ibintu byacu biba neza cyane rwose kurema ibintu n'ukuri ni byiza ahubwo ingenzi zatangiye kuyongera ibintu bimeze neza cyane igikuru twakuye nuko akanyamuneza aba yakarusha ko ayo abantu bose batangiye gutendera hamwe bakadushoborera utuntu dukorera neza ngaha ukuri akarusha twatangiye kubona twe twisaba abadoca ngaha ari abantu badafise ubushobozi bumwe cyo twosaba leta ni uko yo turekurira n'abafise n'uturangamuntu tukaba twogenda kubera twese tunganya ubushobozi bumwe hanyuma n'ufise karangamuntu umwe n'igihugu mutoya akaba yogenda afise karangamuntu kubera resepase benshi ntibafise amahera yo kugura resepase icyo kintu vraiment leta kidukoreye twoshima ko gisaba leta ikakidukorera kubera icyo mboname cyo gishobokera kikatworohera yakazi nkora ngaha ku mupaka jyewe ndandazari mikashi akarusho natangiye ukabona abantu batangiye kuhaca ego bariko barangura amayinite abandi bakabikuza abandi nabo nkabarungukira akarusho ndiko ndakabona
ngo harakwiriye ihimirizwa ry'abanyamyuga kugira bamenye ibijanye n'itegeko rikingira ibikorwa mvabwenge ibyo bikaba byavuzwe n'umuyobozi ajeje ikigo Obedeya hari kuri no wa gatanu mu mwiherero ico kigo catunganije hamwe n'abakorera muri ico gisata Mukankuranga Claudette yamenyesheje ko kumenya iby'iryo tegeko vyotuma abanyamyuga batera imbere n'igihugu kikatorera akoyoko tumukurikire
mu banyamwuga hariho abo babarizi ariko kandi biraboneka ko hariho benshi batararimenya bivuga ko hakenewe guhimiriza bimwe biboneka kuva ku rwego rwo hasi gushika ku boheju kugira ngo iritegeko by'ukuri baritahure baheje kuritahura bashobore umwe wese kurishira mu ngiro yaritahuye neza bimwe biboneka umwe wese mu bimuraba azoshobora kuzishira mu ngiro kugira ngo byategeko nyene rikurikizwe bimwe biboneka kugira ngo wa muhinga ashobore kugira kwitunganya mu by'ubutunzi eka mbere igihugu kihatorere akoyoko naco nyene eka mbere umuhinga ateze imbere n'umuryango wiwe
ni hano duciye dusozera makuru twari twabateguriye mwakoze mwese kuyakurikira bakoze n'amafashije kuyategura mwandanye mu byohegwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo isanganiro